Yasoma kugata koko high school Kiromo omuyizi abitankude ku stage ne Gravity Omutujju gwe ha bamita jamina nti nanyi ndogozi wano wenyini ku jamina nti yugi kakuwele wo life ulabinga bwechanyo sewali wali wenyini nyini ku stage life.